njengoba nibona nje ngilale kunjena. Safety yami abantu abami is compromised. I lay awake ngizibuza ukuthi kungenzakalani ebusuku, because anyone can just step into my room enze the way afuna ngakhona. Ngidinga usizo mzansi, ngidinga usizo lwenu, nombani ongasiza ngosizo lomthetho. Namanje i-supply yethu electricity has been cut off by this guy. Asikhona ukurecharge, asisebenzise prepaid. We need to be connected to the outside world. Ama-resources nje awekho. Usizo lomthetho siyaludinga. Sidinga ukudla. I'm a single mom, ibamba abantwana ngamazinyo. Kunzima. Angizophuma kuleli room ngoba into azama ukuyenza constructive eviction, angizukumvumela. Mela enkantolo alandele iprocess yakhona, nami ngithola ichance yokuzikhulumela nenkantolo ngichaze udaba lwami nalelo. Ngiyancela mzansi, ngicane ngisize uhulumeni, ama-political parties wonke, noma ngabe ubani, ama-individual noma ngabe ubani ongasiza, ngicela nisize nabantwana. Kunzima. Sengile artist-ke elingasaqasheki, angazi ukuthi why ngingawatholi amagigi. Bayazi abayiphethe i-industry ukuthi why angina income. Kunzima. Noma ngithi ngiyazama ukuhlanganisa, angazi akuhlanganiseki. UThevin wangena lana bakhipha into zami, all my beads and all the materials engizisebenzisayo to make jewelry nama-crafts za end up as the dustbin in it, pick it up. Ngabona kamuva ukuthi lezinto zami zonke zilahliwe. Bafowethu, kuningi 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 kuningi.
Hello Mzansi, welcome to us. Kulume with Brave. Today is your first time visiting this channel. Please do the right thing and click the subscribe button. And also don't forget to smash the like button. We are trender Gcina Mkhize, popularly known as Ugamajola. Lobe kadlala laphana ku isibaya ngemva kokuthi kube ne video yakhe laphana akubo social media le trend ako where she is seeking for help. Uthi abayamkhipha endlini yakhe ulala njena akuvale ngemakhetheni njengoba asibonile guys asikhomba. Uyasho ukuthi ngisho netinto zakhe bekatiphilisa ngato la bekathunga ngato abatithatha abathethe indoda yakhe akasanalutho akanako ngisho ukudla akanalutho and she's asking lisito kubantu basemzansi kokuthi uyaqela nkosi yami kokuthi simside njengoba yasho ukuthi nemagigs oku-actor akasawathula kade kokuthi seyifasa kuphi kamajola kayise siyamati. We've seen kamajola a-actor ngisho ukuthi uRiletini ngava ishaya into yakhe lomake, but I don't know ukuthi kwentakala nathi ngema-actress alamzansi kokuthi kugqine seyifasaphi banga saqashwa nkosi yami impilo ivele ibe matima kwazi kwabuhlungu. But anyone ongakhona kumsita guys, asiphoseni nkosi yami esivivanini. Please subscribe, share this video, comment your thoughts down in the comment section. I'll see you next time. Goodbye.